Em biết rồi chị, ó ai? Đi vào nhà của con đi. Nên chúng ta đi gà đi, ok nào mà xem đi. Có con chị cả đi. Ở nó á.
Mwa fuo gigo siyasa lolo January to January mwaka nenda mwaka rudi
we vomiting on our shoes over meet on our shoes ni 2027 odok we tuna sawa odok tukata 2025 osa tambi
doke mwabe network on walali yori maria sayo chiro noyo mo openly kakari mangiturfo kiwachikia adu okonyi network kanyo network olali network marari unyu chiro yako pokno ya nyonga tokarikia nga maria ene isona west ka
Mago to nyalo timore to wawegi kanyo.
Nika montini, governor marwa enga. Musiam nago kunene. Governor enga.
Ta winjo ka ogwari mwabe owuoyo. Ogwari mwabe adwaro mana konyi matin. Nikech giiga itelo na. Yudo PhD bende ni 209. Mara pod brand new. Siasa kae matelo niye. Inyalo bedo ni chao chilo kata oki iyere nikech ni PM kode to noyombi. But accept one thing. Ni the county government belongs to all these people. When it belongs to all these people, that office nyaka mi thuolo. Gik mani wacho ni governor luerore gi jomo kadwa mi mfano kopo ni winjo wach tiwiji. Eliel mani winjo manotimore kokelo uriri kacha. Kokelo en kama iluongo ni vocational training center mar county government ma Migori. Liel mane timore uriri no en liel mane jatich mani iwago manotho. Ne en jatich ma Migori County Government. Chuore jatich ma Migori County Government. Koro joachae mani wacho ka odhioro vinyangarika moko kacha kato geng'o gate ni governor ok nyal donjo institution mare mondo yuag jatich ne. Ang'eyo ni in gi jomoko inyalo riwori ni mondo ochao chilo. To luor aluora government mantiere no chieng' moro ibe kibedo kopo ni nyalo bedo mari no luor kamana. Wacho kose ok awacho. To kana donjo kanyo tayudo ka polise obedo kuonde te. Tiagas nomuoch kata an kuoma tiagas nomuoch. To nikech an ratego an ne ok apodho, ne ok agora piny, ne ok akwa kata pi. To remember Dr. Mwabe, ang'eyo ni niwacho ni in pastor sani to koro in jasiasa. Wanyalo mana iwak ni kimie kata Dr. Mwabe tich. Kimie kata obado tich. Waiwak aywaka wakwaya. Adwaro mana tieko kawacho ni Dr. Mwabe ni for 10 years you are very respectful to obado. Ni luore kendo ni supporte kabisa. An mayombi ni okimia the same support and the same respect. Obado manong'eyo chieng'no ni jomoko loso pemblepe kanyo nohepo ma ok oneno. Kendo nyocho gona simi okone ni is very sorry. Ni gino timore e gweng'e. In iwuon miriek gi PhD okipare mano mondo ibe ikone you are very sorry gik makamano kik timre.